dogiteri yamaze kubabonye yuko abo bana bafatanye yaciye avuga ati mama ni wihangane ati ntugire ikibazo hanyuma yaciye nyine ndabifata uko nyine kuko nta kuni nari kwiye kuba no kura kuko n'Imana yo mwijuru yo nyine yari yabigize
Yes, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose mu kubandanya mudukurikirana ku biganiro byacu toma tubahereza no munsi n'ikindi kiganiro ndakuzaniye kugira dushore kuyagana amubwira mushure kubona byinshi biba haba mu bitaro haba he turi nasomye nagerageje gusoma nawo ntari mu docteur nabo nyanditse ati neonatology nibaza yuko ni kwa muganga haturi muri ruwa karede twashitse muvuga yuko numuntu yibungenze ama aragiraho yibaruka aza kwibaruka abana novuga yuko bafatanye ariko ndashobora guhera ku muganga kugira bize kuyaga no mu mama kugira bize kugenda neza cyane gose muganga ni sawa
ni sawa
je banita sabwo inama ku mazina
je ni docteur Placide
docteur Placide nawe papa
itwa Trinitas ntirampeba
Donc itugerageje kuza hano tumvise yuko hari inkuru yuko hari ababebe babavutse bafatanye ariko nkamwebwe nk'abaganga muri ngaha kugira cyane cyane dushore kubabaza bimwe cyanke bibiri cyanke bitatu byinshi cyane gose novuga yuko muba mu mwana kurikiranye tugerageje kuri abantu bana bavutse nibaze yuko mwari mu bari hafi cyane Placide
yego
ariko ni ngorane novuga ko yabonetse umwana aravuka nibaze ko ni ikibazo aba yagize kugira umumama arinde abyara abana bafatanye nkuko
bo mu bisanzwe mu ntango abari umubyeyi uko aba yasamye abayogiye kugira imbanyi y'abana babiri ariko ugasanga abana bari muri mbo muri sake imwe hama uko baza kwagacaba amano mari to separation kwacu usanga utwo tu bebe tubiri muri evolution yatwo ntitwashoboye kuba separe tukiri mu nda kwa mama watwo
biterwa niyo anomali muvuze niyo ituma abo bana byanka yuko
separation
none turabona abana baringaha ariko murazi ntabana bigera bakura bafatanye guca anye muri ko mutegura iki cyanke hasabwa iki kugira abana bo babe separe uko ari babirabona deja bo barafatanye ngiki gisabwa mbega consultation baratanguye cyanke bizokorerwa mu Burundi cyanke bishobora gukorerwa hanyene kugira duse nabumvisha abakunzi ba Isaac TV bari kubara dukurikirana
bo ego bagishika ngaha aye twaragerageje gukora ibipimo bishoboka kugira ngo turabe kuko murabona ko bafatanye aha bo ibyo twita akore matora ko abdominale bo twaciye tukora indani ko hoba hariho ibihimba bikomakomeye byo twakwita organe importa byo kunda yuko hoba operasiyo kugira babasepare umwe wese agire ubuzima bwiwe n'ubundi bameze uko oye ubona yuko bitokunda ko babandanya bakora bimeze uko oye
none gamama ndakubaze gatoya yari abantu benshi bibungenze bo bari kubaradukurikirana babashika kumenya byinshi mbega igihe wari bibungenze warumva kuzovyara abana bafatanye nk'uko cyanye wagiye kubibona mu gihe umaze kwibaruka
yagiye kubibona ari uko babankuye mu munda niho twabonye yuko bafatanye
umaze kubona bigenze uko onye mbega muri we wabyakiriye gute byagenze gute kuko ndazi ikibazo nk'icyo ni ikintu kigoye kwakira mu gihe utari byari bwa gushikire n'umunsi umwe cyangwa n'iryame ni ukuvuga ko ari iryambere iyo ugushikira iryambere utegereza kugirane guhindura changement mbega wowe byagenze gute mu gihe umaze kubona yuko wibarutse abana bafatanye uko onye
dogiteri amaze kubabonye yuko abo bana bafatanye yaciye avuga ati mama ni wihangane ati ntugire ikibazo hanyuma yaciye nyine ndabifata uko nyine kuko nta kuni nari kwiye kuba no kura kuko n'Imana yo mwijuru yo nyine yari yabigize ndavuga ati Imana yo mwijuru yo nyine yabigize niyo izokongera ibafatanura
maskin yo ariko tutugira ngaho nyene mama nkawe mama wabavyeyi wabana wa n'ubakuru muvyeyi kuko ufise abana deja usabiki imbere y'abakunzi ba Isaac TV canke buri muntu wese aza gukurikirana kino kiganiro ubasabiki nkawe mama wabana kuko ukenera uduta tw'umwana ukenera nibindi kuko deja nturi ku kazi
cewe ico no saba nta gasabo nefise hanyuma nyene ikindi saba abirezo byaba bana byo kuba no barereramo no bafise hanyuma nyene ni ibintu nyene bijanye na gasafuriya nyene dufise gasafuriya gatoya kubwo nyene ubona tuva mu ntara ya kure birashika nyene nta umva nta buryo imiti banyandikira nta mahera afise yo kuba no igura shobora kuba ngura imiti yaba bana pamperise zaba bana renjete zaba bana hanyuma nyene n'imiti irimo vitamine ngo kubera ibiro bitaduga hanyuma n'imiti yose yiwanje niyo nza kugura urumva ibyo byose n'uburyo burebure ibyo byose n'abantu abakozi b'Imana bagiye baramfasha kuko nayo mahera y'ico cuma babacishije mase kanere n'abakozi b'Imana bagerageje kuba bomfasha hanyuma rena saba yuko bofasha nyene ntajebo bakampa nyene n'utwo nambara nyene hanyuma ntabaho nezerewe nyene atabindi bibazo ntabasigaye ndoreye c'Imana izokora hamwe n'abaganga ku kibazo cyabo bana nyene nico kibazo fise
reka abakunzi ba Isaac TV no kuba yuko n'abantu badukurikirana n'abantu bafise umutima mwiza kandi bafise umutima wo gufasha reka tubisengere kuko Imana mu kugira ibikore ica muri bo sibyo mama
yego Imana yo mwijuru ni bashoboza icyo bazofashisha cyose nzocakira
uko nyine mvuga ati ndakwizeze Imana irabibona kandi Imana ni byose kandi zotegerezwa kubikora kandi ubandanye kwihangana nk'abakozi ba Isaac TV cyangwa abakunzi ba Isaac TV tubandanye muvuga yuko nkuko twaje nk'abakozi ba Isaac TV tugukubwira ati wihangane cyane byose Imana izobiko
yego
reka tushobora no kuyagisha umwe no vuga yuko ari umupapa w'abana n'ivyo papa baba bana cyane
oya agenda umuntu iri yaje kugira ngo afashe kugira publicite tugire ntuze tugire visite kugira ngo turayuko abana baronke ubufasha
nka wewe nyine umufasha ibyo bintu usaba iki ushaka habi iki n'igihe ushaka ko cyokogwa uno mwaya nyine bari ko baradukije na bakunzi ba Isaac
bababwiye yuko abana bavutse bafatanye kandi badashobora kubakorera ino mu Burundi umva bategerezwa kubajana hanze icyo twipfuza ni uko umuntu afise umutima wo gufasha ego yobafasha hakaboneka amahera yo kubajana mu kindi gihugu bishoboka yuko abo bana babavura kuko bakagira umutima wo gufasha hama abo bana bakabatandukanya ego hama bakarokora ubuzima bw'abo bana nico nsaba hama kindi nosaba ni uko babafasha mu bijyanye n'uburyo kuko nonga ko yamaze kuheza ego araza arakenera nk'umubyeyi twafungura tumeze neza agarukana amaraso ava kure afise umuryango ntacyo yishoboje mu bisanzwe avuka mu Ruyigi yatubwiye yuko afise umuryango w'abana batandatu umva mupapa nawe ntashobora kuza ino wiwe papa wabo ko abari kararaba abana mu Ruyigi umva tike zose zo kuzaragenda agenda garuka aje kuri umubyeyi umva ko biba bigoye cyane
ubuze ikintu cyo gufasha hari abantu bashya babaza ati mbega twufasha gute kugira umuntu ashobore gufasha uwo mwana ashobore kujya kwivuza kuko urumva azovuzwa ku mahera menshi cyane rwose naho bataratubwira bavuga ati gitigire ni iki inye mbega kubafasha mwebwe yo bafasha gute nimba ari umuntu afise igihumbi nimba ari umuntu afise sensa ayo mahera yo bashikira gute cyane murafise umuntu azozara yarara uko ibintu by'uburyo usanga bigoye kugira ashobore kuyaziganya neza kugira azavure bano bana
ego ku bintu by'uburyo twashaka nkuwa mu mama yuko atanga nimero hama ari kigoranye je ndahari niho ndi nitwa ntirame Trinitas ari umuntu ashaka gufasha yo kwandikira mu mama hama mu mama akambira ukuntu site washimeze nyimba ari cyenda mukorera nyimba ramara barungitse akambira nkabimukorera byose nkabimufasha ego nivyo
Mama usanze ukoresha rimikashi cyane urafise ubundi buryo bashobora kuguhera mu mahera kubuje n'umuntu naho yo bari kure bari mu kindi gihugu ishobora kurungikira mahera cyane kugira bize cyoro
Dore i telefone kwise nta rimikashi ntiyuguruye nakonye tuza turatelefona na nyene n'abagenzi bari mu iki gihugu cy'u Burundi Yego Nomero za telefone
62 63 63 60 61 63 16 73 Urumva ni nimero ushobora kugira nke kurunga kurungika ko ubwo bufasha cyangwa utwo dufaranga uronse uko abangana kose abadukurikirana ni benshi cyane abakunzi ba Isaac TV no vuba ko afite umutima mwiza cyane gose umutima wo gufasha urukundo ndetse n'abatari abakunzi ba Isaac TV no vuba ko abarundi turafatana mu nda reka ndagushimire mama no ganda kwizeza nk'uko zo Isaac TV cyangwa abantu bari ko baradukurikirana aba bana vuba bazokira mu izina rya Yesu zo bameze neza cyane
Amen hanyuma nace ntaba tabashimiye kukigora umwagize kugira ngo mukagira umutima w'urukundo wakuza gushika ahantu hanyuma ndabashimiye ndabasabira n'imigisha y'imihezagiro ipa mu ijuru kugira ngo yongere ibane namwe tabashimiye n'Imana yo mu ijuru yiyumviye kuba koleramo mukashika kungarukira ko mukandaba ahantu ndi hanyuma Imana nibahezagire murakoze mugira umwaka mwiza
namwe abana bagira umwaka mwiza nawe reka tugushimire muta
ego murakoze cyane mubandanye mugira uwo mutima n'ubundi abituye muzohore muza turabakunda cyane turabakurikirana kuri YouTube ego muzobandanye mugira uwo mutima n'abandi muzobafashe nk'uko ababituye mu bitabe ego murakoze cyane Imana ibahezagire
Bahezagire yes novuga yuko dutanga umwaka mushashe ni watangura umwaka mushashe uri kurafasha bino bibondo novuga yuko byavutse bifatanye kugira bibese pare uzo gukoza igikorwa kiza cyane gose nimba uri umukunzi wa Isaac TV dukurikirana nimba ufise igihumbi nimba ufise desa nimba ufise troasa yatanga uko nyene Imana izo guhezagira kandi aho wakuye Imana ihasubize murazi ko tubakunda cyane gose nka Isaac TV turabakunda cyane gose ibiganiro kenshi tubabikisha kuri Isaac TV ni kugira ugire ne kugira ufashe cyangwa ufashe aba anya baturondeye ejo uzoturondera bashobora kuba badafise ubwo buryo bukenewe ni bwinshi naho butaravugwa urumva n'amamiliyoni ni menshi cyane amahera urazi biragoye kugira uyaronke uri umuntu usanzwe yavuye mu ruyigi aza kwivuriza ngaha urumva ni ikintu gikomeye cyane gose ukaca wibaruka abana bafatanye bisaba yuko babasepare kandi ugasanga hariho n'igihimba nuvuga yuko bahurije ko so kuri micro za Isaac TV mwari kumwe na Starboy behind camera turi kumwe na Juma Jux mko vya mamisi yose turabakunda cyane gose ciao ciao buno butumwa mwumvise nimero ushora kurungika kwa amahera nimba ufise ijana nimba ufise desa murungikira no mu mama n'irimikashi no mu mama ndetse yazokoresha na WhatsApp vuba muzaza muravugana kugira amashore kuvugana niko n'umushora kubafasha bijanye n'iki n'ubujyo turabakunda cyane gose cyane turi kumwanya na Isaac TV bye bye
Isaac TV oh.